Coming tomorrow. Da 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 Me, Amber, you need to stop and hurt and shut us off for you. It wasn't my idea, guys. It was Kevin's idea, so pay attention to him. You know, this special guest is the worst Easter ever game of last year. You just told me it was the very worst Easter last year. Well, we have sweet and see for citizens when we do not shops. And some of you and really doing summer shops and all in such an ice cream. Yeah. Remember Annie Travel? Yeah. That was stupid, okay? Well, we got a very special day, so cheering here. Yeah. Happy birthday!